Wemabhinca, ake nikhuze lesithwala mbiza lezi esiwusitayela. Ufunani egameni lamageza? Wawa phela amageza amahle akhona, alidwa upot. Yena usezothiwa amageza amasha. Animkhuze lo mfana iyabheja loo nto leyo. Ngoba leso sitayela kwakuyisitayela sakudala esasenziwa omgqumeni nomtshengiseni nabo abevele besibhedela nabo ba. Wayengekho umuntu ozobatshela loo nto leyo, iyabheja loo nto leyo. Khuzani lolu cwephe le-sunlight-i. Akayibizwa ngositayela ngoba ekugcineni uma singayikhuzi le nto, uma singayivala soza sekuthiwa sekukhona okhuzana abasha, osimomoza abasha, ogiga abasha, ojayiva abasha, ekubeni sisaphila. Iyabheda loo nto leyo. Amageza asa-exist asekhona, lidwa upotso. Yini engayibizanga ngendidane entsha, athi uyindidane entsha besizozwa-ke njengegcokame elisha elayibizwa ngegcokame elisha esihambile umgqumeni emhlabeni. Kuyazwakala lokho, asinankinga nalokho. Kodwa lo mbango wokuthi soba ngegama sekhona elinye li-existayo sangamabhinca, iyabheda loo nto leyo. Kunjani? Ake anitshelwa, siyanitshela-ke thina sobhekeni. Asinankinga nje futhi, asinankinga mfana. Khuzeka mfana, qhubeka nositayela, uyeka amageza amasha. Angifundi ukuthi ngizokuza kuthiwa nje nkrenkrenkrenkrenkren.